Mr. Mama, I am going to show a video. I am ready to say, I am sure I will be brave.
Man, after the money, answer. I know you would yet. Sir, I just told you a jump. I am pumped at that. All right. Sir, I just told you a pumped at that idea. I don't know more picking a good juice. Sir, I'm not protecting here. And you will cast some lentil white. Some lentil white, I am pumped from.
Deuteronomy chapter 21, verse 18 to 21. Or say, Se Oba, Eyo swan din for, Oba swan din. Na, Otiano na se on tia. Fa Obano, Eko koma empenifona wokrum horn. Na empenifono, Emma, Emerima wokrum horn, Ensi Ubana bo, Enkumun. Mibi sa o se, Se apam dada nun kremua, mami, se se ya awokwe, se oba asunye denya. Odo oba nebe kwa si yensi una buon kuna na. Ene, mwa mwa asunye denyo, modu wa mwbe kwa, se yensi wa mabuon kuma na. Apam dada nun, misre u, ekrem. Na che se, eyewe shin se yako kase tight, ekrem. Eh we shin say ya ka say tight no eh apam dada de nanso ko so ba form a tight no atwam na eh apam dada nso so ade senia won fa wo ba enko say na sunya dinti ensi una bo nkunu no na che say wan kasa no apam dada atwam ama wo senia ya utumi gina platform so oba anka wo ne hwan Se ujina platform sa san preachi. Se ne ya utumi yesa anu. E che o se apam dada anu. E che mu. Yanka Hebrews chapter 8. Verse 7 to 8. O se. Na se kain apam no. E hun eni asemwa. anka won hwehwe nea etosu mienu no na onunu won se hwe ena bi riba ewrade na ose se meni Israel fi ani Yuda fi bepam apam foforo we kire o se kan apam na e apam dada no na eho wasem enti wodi apam foforo aba na wodi apam foforo aba wodi apam dada e koye den yensan kan verse 13 no nea oka se foforo yi no wodi aye kan de no dada wo na nea ereye dada wo no e na erebo akora na ereye ayira the moment we be ka se foforo no na che se odi kan de no aye dada na nea eye dada no soso no erebo akwakora ade bi aye dada no ebo akwakora na eye ayira onimje nti o ka se eye ayira no samre ya wo ka sa asem we no na Yesu Kristo maaye enti no Yesu Kristo baaye no se apam dada no ayira eni ho biem enso tight no a ye ka ho asem no enti no je se eka tight no nko ade a ene nka pam dada no anka egusu ya dwuma because yakoka sikasem enso ye den ukosoro ba fomo a ye se ana bible se apam dada no etwa Hebrews 10:1 o se na se emra no kura enipa a ebeba no sunsun na enye enneema no esuban ankasa enti entumi mfa afore akro no ara a wobobono afiafe enye won a woba no epeda o se apam dada no na eye neema pa bi a eba esunsun na se oti ho na obi ba na ne sunsun no tɔso na wo hu se a obi ba ne sunsun ne na wo pɛgya wani na wo hu onipa no a wo de sunsun no yɛ dan biem enti se yɛ hu wo hu sunsun na wo pɛgya wuti na afɛ wo be hu nipa na nkasa nkasa a afɛ wo de sunsun yɛ dan apam dada no yɛ shadow ɛna Yesu Kristo ɛna wo yɛ image no now the image has come what are you going to do with the shadow has no value. The shadow has no importance. Enti ye se Bible no se apam dada no atwam. Emra no atwam, apam dada no atwam, tight nso so atwam. Yesu na wo sua no. Yesu na wo hwɛ no so asua no. Onipa na wo hwɛ no so asua no no. Kwantua ntutu so dudu, wankɔgye ntutu so dudu. Na suafo a ɔpa wɔm na ɔka kyerɛ ɔm so ɔm nkɔ wiase nyinaa nkɔ ka na sɛmpa no ɔm nso antua ntotoso dudu ɔm nso ankotua ntotoso dudu enti hwan na wɔse a wosua no a wɔde tua ntotoso dudu no Romans 10:4 ɔse na Kristo ɛne mmara no awieɛ a ɛma wɔn a wɔgyedi nyinaa kɔ tenenee mu Bible sɛ Yesu Kristo ne saa mmara no nyinaa awieɛ enti Yesu Kristo baaye pɛ ɛna apam dada no etwa mu apam dada no wɔde ɛmoa mogya ɛne sɔ ano ɛna apam foforo wei wɔde Yesu Kristo mogya ɛne sɔ ano enti apam foforo wei no emu yɛ den ɛsen apam dada no na apam foforo wei no de ɔsɔ ano a wɔyɛ Yesu Kristo no wɔanye ntotoso dudu wɔantua ntotoso dudu na suafo anye ntotoso dudu ɔmo antua ntotoso dudu enti maami ye yɛsrɛ wo sɛ ne die mu tight no deɛ atwa mu afei nso na woka sɛ yɛn a yɛka tight ho asɛm no sɛ yɛho kyerɛ yɛn deɛ a na yɛakɔ old testament ne yɛakɔ kenkan psalm 91 john chapter 15 verse 7 sɛ sɛ motena me mu na me nsɛm ɛtena mo mu a mobɛsrɛ biribiara a mopɛ na ɛbɛyɛ ama mo sɛ yɛtena Yesu Kristo mu na ne nsɛm tena yɛ mu a ɔsɛ yɛbɛserɛ biribiara a yɛpɛ na ɔbɛyɛ ama yɛn enti yɛte Jesus mu ɛna ɔse sɛ yɛtena ne mu a na yɛbɛbisa bia ɔbɛyɛ enti wopɛ a na wokɔ psalm 91 kɔbɔ saa mpayɛ no na ena a me minim se meti Yesu Kristo mu na ne nsem timi mu no se manko bo sam 91 pa yi mpo a me bo wa ha ya eya dwuma ye me pe bia me kan bia e be ya dwuma ye wo apam foforo mu ene ye ti Yesu Kristo mu ye nti enwini bi ase ye hyeni mu edu zo du du de ye ka kire wo se atwam esan se onipa no a ye hwe no asua no wanti antutu so dudu wankwaji ntutu so dudu asomafo a otete wom na osoma wom no soso obi biara ankwaji ntutu so dudu oba bia obi biara nso ankotia ba bia adan na wama wei e how bebere be sa esan se yaka tight yaka sikasem nti no musika bebom yebekoso aka sanse eye atron chirechire yeda sibebre
dia busia dia opanyini kan wa utua ne wa untua mumfa mu comment mbere ise mu utua na mu jaetua.